impano yanjye no kugukunda n'umutima wose amahoro yanjye no kubuwawe nibyanjye byose
Oh,